arandemesha. Kuko muri ndirimbo bose tuzobihabwa mu ijuru ibutaka. Muri wihebuye igihe mungorane nabonye abantu b'inshuti ariko nagiye kubona umwami yesaje arandemesha. Kuko muri ndirimbo bose tuzobihabwa mu ijuru ibutaka.
Mungorane